Freya na Ubrudike na vipindi vya Bujumbura TV.
Bakunzi bo muziki ndonzi, bakunzi ya Bujumbura TV, bakunzi namwe mukunze igihe cyo Burundi mwifuza gucotera imbere. Reka ndaramusefuza kandi kaze kuri Bujumbura TV Rise on the mic uko na ibing niko na scores kuri kamera. Ni www.bujumburatv.com, Instagram, Twitter, Facebook hose Bujumbura TV mushaka kudusanga nta kibazo na kimwe. Uyu munsi turi kumwe n'umurundi kazi ndamusanze muri salon de beauté aho kwa mutegura ku mutwe numwe yasekuye cyane Burundi cyane makungu. Turamuzika tumikaze muza kumubona byinshi afise by'indirimbo y'indirimbo shasha afise mbese nawe ikoreye n'igituma tatumaze iminsi tumwumva muri Buja Flavor kandi aguhe katse.
Ego murakoze, murakoze kumikaze muri Bujumbura TV.
Murakomeye tumwe na Emirance Emi. Emirance Emi amajambo amazina yewe yose ni gute?
Amazina ya Emirance Emi ni ni Wizere Emirance. Hama Emi na kazina nibaza ko buhizi bampaye. Hama chan mpitamo gufata Emi na Emirance kurigira izina ryo buririmbyi.
Yes, Jeffy hanini siyanda kuva cyane muri mino game ya Buja Flavor wahoze sinzi ni kwanya aho kunda kuja hanzwe kagherayo canke ni bimeze gute.
Urabona ikintu cyose kirasaba ko umuntu yiga hama akaraba ko uko abandi bari ko barakora kugira ngo ushobe gutera imbere kugira ngo ushobe guteza imbere ibikorwa byawe. Je rero nafashe umwanya wo kwiga muri make kuko kwiga uratse ko bidahera. Nafashe umwanya wo kwiga ndafata umwanya wo kuraba ninge n'abandi bari ko barakora niyo muziki w'u Burundi kuraja no muziki muri rusangi kuko umuziki si mu Burundi gusa kugira ngo shore guteza imbere umuziki wanje kugira shore gutanga ibyo ntahora ntanga muri kahise singume nkora bya bindi ariko nkore nshire no vuga nti akarusho niyo mpamvu nafashe umwanya munini ntari ko ndakora kugira ngo ibikorwa byanje ndabizane ari byiza cyane ari byo riko rabona uvuze mu mahigano muri rindi yose arashaka kuja mu mahigano bivana nuko nawe ari yipanze cyane afise uko akora umuziki wiwe. Hamajewe no vuga nti narose amahigwe yo kuserukira Burundi muri mu gihugu cha Kenya mu 2011 no mu 2012 naserukira Burundi mu gihugu cha Benin aho hose ugenda uraronka no vuga nti ico no vuga contact abo ayo ma contact ufise ntahera iyo habaye irindi higano hari gihe basaba kukwizera kandi bakagutumira urumva niyo mahigwe ubu ufise kuko iyo usohotse uronka no vuga nti ico nita no kwita contact abo bantu rero hageze ko baorganiza amahigano barakwibuka kuko nawo uba warabaye mu bintu byabo kuko uba warasize ihizina nibaza ko aricyo kintu cyambere cyafashije kugira ngo ushobore guseruka kenshi no guseruka amahigano kenshi arivyo nibaza ko no muri kazoza nzoshobora guseruka kenshi kuko ndafise ama contact uretse gusa ko usangare ikibazo cy'uburyo ugasanga ntibari ko aradushigikira kugira ngo dushobore gusukwita amahigano byoroshe ariko nibaza ko hari amahigano menshi abaririmbyi dushobora kwitaba kandi tugaserukira u Burundi. Yego
tugaruse ku ndirimbo yawe nshasha ufise ubu nyene uwe kugira na mezi wa tour ni ndirimbo wakoze ifise na video wayikoreye muri Bantu Boy Video audio wayikoreye he?
Audio nayikoreye kwa Bochum Production. Hama nyene video nayikoreye muri Bantu Boy niho aho ariho nariko kwa Bochum niho ndiko ndakora ibikorwa byanje muri kono gihe.
Niho gufashe muntu mu mugongo?
Oya ndikorana nka studio bisanzwe sikuvuga ko ari wafashe mugongo ni studio bisanzwe nyene niwo nahisemo ko turakorana muri kino gihe.
Indirimbo yawe irimwo impanuro nyinshi nkuko indirimbo zawe ko zamazimeze muga rimwe kandi ni novuga ati no mubabaro urenze inspiration wayikuye he?
Indirimbo novuga nti ni ibintu umuntu aba tubamwo ni ibintu tubona ni ibintu bishikira abantu bose mu kibano ku isi yose ni ibintu byo narinze ni ibintu bibaho. Nashatse kuvuga ku umwana w'imfuvyi iyo atagira abamufasha hariho byinshi bimukurikira arasonza ntiyige akagwara ibintu byinshi biramukurikira kandi nivyo atwagwa na byinshi kuko abadafise abantu bamushigikira araja baramutwara mu ntambara araja mu rumogi araja mu busambanyi araja kwiba kuko ntabafise umuntu amukurikirana cyane kugira ngo ashobore kugira ubuzima bwiza urumva nico nashatse kuvuga kuko nivuga nti ni ibintu bishikiraho ni ibintu tubona novuga nti inspiration ironka mu bintu byinshi tuba tubona kuko ni ibintu bishikira abantu bose ibyo. Yego
inyuma y'iyo ndirimbo Emirance Emi tumwitege kwiki?
Inyuma y'iyo ndirimbo icambere cyo nabanje kugira ico kuyimenyekanisha kuko ndiko nagira ico no kwita media tour uretse mu Burundi gusa mu Rwanda nakoze ama novuga nti media tu ndamaze gukora ku maradio atandukanye no ku mateleviziyo atandukanye ndamaze gukora na RFI nibaza ko niko ndagerageza kugira ngo mbanze kumenyekanisha indirimbo cyane abantu bayumve kuko sinaririmbye gusa hariyo ubutumwa bwinshi buri nyuma y'ijya ndirimbo ndashatse kubanza ndayimenyekanisha abantu bayimenye bamenye Emerance gushasha nibamenye Emerance wa kera ariko bamenye Emerance gushasha kuko ndazanye indi image atari yo bazi ya kera ego niyo nabanje gufata umwanya ariko hariho byinshi kandi nzokora inyuma y'iyi ndirimbo
twa ku ndirimbo yawe tujye muza busanzwe Emerance M mugatubanda kandi na career musical yawe kuri YouTube channel yawe ariko video 9 ba subscribers nta mvuga ama views igeze kandi ndirimbigeze mu demi kombe kugawe ubona rugero geze kuri YouTube kwawe ushimishwa na video canke uvuga ati hari nambwe kihari
sinda sinshaka ntibinshimisha na gato kuko nobabaza ko hacari rugendo runini ya ndacafise rugendo runini ariko uravye indirimbo za mbere nakoze izambere sama video umuntu azikora kugira umuntu ashaka kuzishaka kuri YouTube kugira abantu bashaka kuzumva ariko ama video novuga ko mfise nk'amake video ni nke cyane ariko urabona ko
nabonye hariko ibintu 9 kuri YouTube byose hamwe
uravye na maview urabona ko ataziriko ariko uravye iyi ndirimbo shasha urabona ko ari ifise ama views menshi kuko ni video abantu barukurikiranye cyane indirimbo abantu baravye pahapo yivyo nakoze muri kahise kuko nari ko ndakubwira ko kahise kanje nibaza ko ntikari kameze neza kandi urazi ko kera YouTube itari hari cyane ubu ariho YouTube yisiga afise abantu benshi bayikurikira cyane ndirimbo rero nashize ko kero nakusanga zifise ama view make arivyo ubu iyi ndirimbo ndiko ndakora nibaza ko YouTube yanjye izogendera duga seron kunzo ndiko ndakora kuko ndavyaho navuye naho ndi uno munsi bana ko hariho difference ariko haracari urugendo runini ya cyane haracari intambwe nini nifuza gutera nibaza ko ibyo byose ni kugira abafans nibo bategeza kumfasha ibyo bintu kugira ndabishikeko sishaka ku YouTube nje nshaka gutera imbere ntafise abafans ntafise abantu bankurikira ntafise abantu ba subscribing muri ntuze yanje kuri YouTube yanje bagira ama views baraba ntuze ama video yanje urumva ko ibyo byose sishaka kushikako urumva rero ni abafans ni wazotumashika kuri iyo ntambwe
mukurangiza abafans bakukeneye bashaka gusanga hehe marizo social yose
barashaka kuntora kuri Instagram Emerance Emmy abashaka kuntora kuri Facebook ni Emerance Emmy na Twitter ni Emerance Emmy na YouTube ni Emerance Emmy cyangwa bakaja kuri kuri ntuze kuri www.emerance.com ntuze website yanje niho bashaka kuntora urumva aho hose ushunora hama baje kuri YouTube badaba ama video bagire subscribe hama baje kuri ntuze Instagram bagire follow kuko bazaba bariko baranteza imbere niyo ntererano nibaza ko nkeneye ishaka kushaka gutuma umutsiki wanje uduga kandi ntera imbere yego
Emi ndagushimiye cyane kwa witeje ubutumire bwacu nka kwifuza amahirwe menshi muziki uri kurakora wa
murakoze cyane nandi ndabashimiye cyane ko namwampaye kano kajye kugira ngo nze kuruganira namwe nongere ngane n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi n'amatsiki n'abakunzi b'umuziki wa Emerance muri rusange
merci beaucoup
yego murakoze
namwe mwese mwafasha ka gutanga igihano cyacu kwindagenda gihera ni B kuri mikro tukatubashimire ni Scott kuri kamera ni www.bujumburatv.com Instagram Twitter Facebook host ni Bujumbura TV turakunda cyane we love you so much
free and obudike na vipindi vya Bujumbura TV.